mtatumana saa hii lunch lunch. Lakini mjifunze kukula kidheri. Unajua nyinyi ni mimi naona nyinyi ni watu wa mchele mchele hapa. Kulanga kidheri nani? Mimi vile unaniona hivi asubuhi lazima nikule kidheri saa moja. Nikuwe na lunch nisipata lunch hiyo ni full tank. Ni return fuel full. Eh? So